Hi, Sismeli Morise. Ndiri musikana ndine 22 years. Ndikutsvagawo kamukomana akuda zvekurora ari serious asinambobvira arora asina mwana because inini handina mwana plus handinambobvira ndaroorwa ndogara kuno ku South Africa but I am ready to move anywhere kwanenge ari kana zvichikwanisika.